I tū tētahi hui, a tino whakahirahira rawa atu ki Tāmaki Nui Ārua I Ngārangi Whakatānei. I whakanuia te ekenga o Noa Nicholson ki tōna huritau kotahi rau. Me te aha I tai ake te tini ngero ki te whakanui I te ekenga ōna ki taua taumata ka meha meha. Hei tā te pūrongoa Irena Smith, ko te aroha ki te toioratanga, ko te aroha ki te whānau, me te aroha ki te whakapono Rātana. Ngā take e whakapono nei a Nanny Noa, ko eke nei ia ki te kotahi rautau.
I raro I te mahau o tōna whare, e piata mai ana a Nanny Noa. Nā tōna hāhi o nā manuhiri I ārahi, ki te whakanui I tōna rā, whakahirahira.
Hara mai te katoa, ki te whakanui a tō tātou māma, ngā kaunui, hariko. I runga I te whakaite, I runga I te tautoko.
I roto I ana kotahi rautau kua kitea ia te huringa o te ao, matua rā te ao Māori.
Ngā wāhi tino rawa atu, tapu rawa atu, kai reira I whakanoa. Koe nā te ingoa, nēna noa.
Nā te porepiti a tahu pōtiki wiri mū Rātana, nāna I whāngai I aia.
Engari kua mau tonu ki ona tikanga tuku iho, hei oranga ngākau, tinana, wairua hoki.
Ki te mau tonu tō tātou reo, ki tāko, ki te haere, ki te kapohia, te mātauranga, ki te whāngai atu I ngā iwi katoa te reo, me ngā tikanga, me ngā tikanga, ai, o mua.
Kua rua nei āna tamariki e whakarite ana mō tēnei rā.
We always knew, we were very confident that mum was going to get to 100. Plus, I did say to Mum, when you reach 101, it's going to be one little cupcake, one candle, and just me and you.
Anō nei he whetū rongonui, te mihi me te kihi I aia, he oe koia tonu te ia o te humarietanga.
Ahakoa, ko tāna tau ki te tahirau. Kei te ngoe kora te ake te ngākau.
Ia tātou katoa e whakakotahi mai nei ki te whakanui I te huritau kotahi rautau a tēnei kuia. E rongo ana I te hihiri me te whakaro kei konei e whakanui ana I tētahi wahanga poto o te hitori.
Tēnā koutou miha, tēnei ki te katoa I tā mai nei te whakanui takara huritau. Aroha nui kia rātou. Ki tēnei kuia kore.
Mā te keke me te waiata eri tēnei ki tētahi huri tau noa. Engari anō mō tēnā, kua whiwhi mihi mai te kuini. Kia riro tēnei he rangi motuhake I te tia ki te whatu manoa o tēnā I tai mai. Mei kore ake e eke ai ngā tau, pēra, kia Nanny Noa. Irena Smith, te Karere.